mukama yebaziwe ekyandiko kyenyagala ogabanako naawe kiri mu Genesis chapter 32 verse 22 n'okukirira wansi. These verses talk about the wrestling match that happened between God and Jacob. The Bible says that Jacob wrestled with God, and it says obudde wali bunatera okukya nga bakyalwana nga tewannaba.